Luka ikigabane cya kane. Yesu yuzuzwa muhemu yera ava kuri Yorodani agendagendeshwa mu bugaragwa na muhemu amara y'iminsi 40 ageragezwa n'umwanzi Satani, kandi muri iyo minsi ntaco yariye ishize arasonza. Umwanzi aramubwira ati,
niba uri umwana w'Imana yarikikomotse.
Yesu aramwishura ati,
byanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa.
Aramudugana amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato. Umwanzi aramubwira ati,
ndaguha ububasha bwose n'ubwiza bwawe kuko jewe nabuhawe, kandi ndaguha uwo ngomba wese. Nuko niwamfukamira ukansenga ubwo bwose buraba ubwawe.
Yesu aramwishura ati,
byanditswe ngo usenge Uhoraho Imana yawe aba ariyo usaba yonyine.
Amujyana i Yerusalemu amuhagarika mu gatwe k'urusengero aramubwira ati,
niba uri umwana w'Imana yikororere hasi kuko byanditswe bazokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigane, kandi ngo bazokuramira mu maboko yabo ukumbure ntutsitare ku ivuka.
Yesu aramwishura ati,
byaravuzwe ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe.
Umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose amara igihe amuretse. Maze Yesu asubira i Galilaya ari n'ubushobozi bwa muhemu, inkuru yiwe ikwira mu gihugu cyose kihakikije. Yigishiriza mu nsengero z'Abayuda, bose baramushima. Aje i Nazareti iyo yakuriye, ku munsi w'isabato yinjira mu rusengero rw'Abayuda nk'uko yamenyereye, ava hasi ngo asome. Bamuha igitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya, arakizingurura abona ahantu handitswe ngo,
hemu Uhoraho ari kuri jewe, nico catumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire abora ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'impumyi ko zihumuka, no kubohora imitima iri mu kazitiro, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamo n'Uhoraho.
Azinga igitabo agisubiza umusanzi w'inzu aricara. Abantu bose bari mu rusengero rw'Abayuda bamuhanga amaso, atangura kubabwira ati,
ibyo byanditswe birashitse uwo munsi nk'uko amatwi yanyu yiyumviye.
Bose baramushima, batangazwa n'amajambo y'igikundiro avuye mu kanwa kiwe, bati,
mbega ubu si we mwana wa Yosefu?
Arababwira ati,
ntimuzobura kunshira k'uwo mugani muti muvuzi niwivure. Ibyo twumvise byose ko wakoreye i Kaperinawumu ubikorere nino mu ntara y'iwanyu.
Kandi avuga ati,
ndababwira ukuri, nta muntu avugishwa n'Imana yemegwa mu ntara y'iwawe. Ni iby'ukuri, hariho abapfakazi benshi mu Bisirayeli mu gihe cya Eliya, hamwe ijuru ryakingwa imvura igatara imyaka 3 n'amezi 6, ikigoyi cyinshi kigatera mu gihugu cyose, yamara Eliya ntiyatumwa kuri n'umwe muri bo, ariko atumwa i Zarefati mu gihugu cy'i Sidoni ku mugore w'umupfakazi. Kandi hariho abanyamibembe benshi mu Bisirayeli mu gihe cy'uwavugishwa n'Imana Elisa, ntiyakizwa n'umwe muri bo atari Namani umusiriya.
Abo mu rusengero rw'Abayuda bose bumvise ibyo banigwa n'ishavu, bava hasi baramukwega, bamukura mu gisagara cyabo, bamujyana ku manga y'umusozi wubatswe ku gisagara cyabo ngo bamutembagarizeyo, ariko aca hagati muri barigira. Aramanuka aja i Kaperinawumu, igisagara c'i Galilaya, kandi ariko arabigisha ku isabato, batangazwa n'inyigisho ziwe kuko ijambo ryiwe ryari n'ububasha. Kandi mu rusengero rw'Abayuda hari umuntu yinjiwemo n'impwemu ya dayimoni ihumanye, asemerera n'ijwi rirenga ati,
bo duyeka Yesu Munyanazareti, uje kuduhora, ndakuzi uri we uwera w'Imana.
Yesu aramuziriza ati,
hora muvemwo.
Dayimoni amutuye hasi hagati yabo, amuvamwo atagize icyo amubwira. Bose baratangara barabazanya bati,
ibyo ni cyambuke ubwo ububasha n'ubushobozi afise, ategeka impwemu zihumanye zigasohoka.
Inkuru yiwe ikwira hose mu ntara ihakikije. Ava hasi arasohoka, ava mu rusengero rw'Abayuda yinjira mu nzu kwa Simoni. Kandi inabukwe ya Simoni yari afashwe n'umururumba ukomeye, baramumwingingira. Amuhagarara iruhande akankamira umururumbo urazima, abyuka uwo mwanya arabazimana. Kandi ku kirengazuba abari bafise abarwaye bose barwaye indwara zitandukanye barabamuzanira abarambika ku biganza umwe arabakiza kandi n'abadayimoni bava muri benshi basemerera bati
uri umwana w'Imana
arabazibiza ntiyabakundira ko bavuga kuko bari bazi yuko ari Kristo kandi ijoro rikeye arasohoka aja mu gahinga ishingiro riramurondera bashika hari bageza kumubuza ngo ntave muri we maze arababwira ati
nkwiye kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana no mu bindi bisagara kuko aricyo natumwe
nuko avugira ijambo ry'Imana mu nsengero z'Abayuda z'i Galilaya